Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usedlulile emhlabeni umlingisi uGenaro Bartlet obeneminyaka engu-55 wazakela kakhulu udumo emdlalweni iRhythm City obedlala indawo kaDavid Genaro. Lezi ndaba zivezwe amalungu omndeni ezindabeni ze-ENC. Kubikwa ukuthi ukugula okuke kwambamba isikhathi obelokhu ehamba nayo uma bechaza. Abantu belokhu bedlulise njalo amazwi enduduzo khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Zelelo Malemanene uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Besibukela kuye kakhulu obengumlingisi oqavile. UPS Andile Sishi uthe ubefana nobaba kumina, bengimthanda kakhulu. Usakhile Swayededwa Shezi uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Umndeni kanye nesihlobo sengathi bengadudu uze. Kuthami Manqele uthe awuna amandla, ngikholwa ukuthi ngampela kuluqiniso, sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Usiyabonga Ayanda Mthethe uthe rest in peace Jimmy, bese anda kakhulu. Bafethu, lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidiyweni elandelayo.